Sifuna ke ukubusa bonke abantu base Gauteng. Corner to corner, passage to passage. Wonke umuntu akaphume, umuntu omusha omdala ongaregistered. Ahamba yoregister ukudefenda idemocracy. Le esazi ukuthi abanye abantu azange bayibona, abanye abantu bashona beyilwela. Thina ke sesitholile, asambeni soyidefenda ke. Sisebenzise ilungelo lethu lokuvota ngomhla ka 18 and 19. Asambeni soregister. Next year siyavota. Thank you very much.